Ngā iwi taketake o tēnei rohe, ko ngā Mississauga, ko ngā Anishinaabe, ko ngā Haudenosaunee, ko ngā iwi Wendat, ko ngā Chippewa. Nāku nei te mihi ki a koutou mō tō manaakitanga, mō tō pōhiri mai, ki te whakaatutaku kiriata ki a koutou. Ko wai tēnei e tuahike nei, ko Te Aroa, ko Takitimu, ko Mātātua ōku waka, ko Ngāti Pikiao, ko Ngāti Whakahemo, ko Ngāti Rangi ōku iwi, ko Hepi Mita tōku ingoa. Hello and good afternoon, everybody. Thank you very much for welcoming me. My name is Hepi Mita. I'm from the Ngāti Pikiao, Ngāti Whakahemo, and Ngāti Rangi tribes of Māori in Aotearoa, New Zealand. This is the Canadian premiere of my documentary, and it's really special for me to show this film here in Canada. My mother had a lot.